Our first music guest hails from a small town in Ladysmith and was heavily influenced by the sounds of Phuzekhemisi, Ihashi Elimhlophe, Phiri, Spikiri, NaakMusiq and the late Lebo Mathosa. Born Malibongwe Sithole and known in the music space as Mali, the 33-year-old Kwaito musician has released his latest single, Sbizelwe. The MC and motivational speaker joins us now to tell us more about his music as well as the upcoming album titled Malination.
Good morning live.
It's, you know, so many people enter the music space and all come up with different sounds, be it Kwaito, be it umbaqanga. What led to your love for music?
Ake ngisho nje ngithi ngithande nje kakhulu umusic mina ngisesemncane nje ngoba ekhaya besingabantu abasontayo. Yes, ngasuka kusukela nje lapho ukuthanda kwami umusic, kodwa nje ngithe kakhulu mangabe ngibona uMandoza ngithi hey man, ngiyathanda nami ukuthi ivoice yami engathi ngaba isihosha njengalobhuti lo, ngizokwazi ukwenza lento engiyithandayo.
Akusitshele ke ngomculi uMali, uqale nini ukuthatha seriously umculo wakho, wa decide nini ungena e-studio, wasebenza nobani ukuze usiphe le single yakho emnananga?
Kusho nje ukuqala kwami umculo ngiyenga ukuba nje ngibe kulento engiyona nje manje. 2006 ila ngiqale khona ukuthi ngibe nalento lona oqeda kuyibona nje khona la stage. Abantu engingasho nje ukuthi mhlawumbe bangisize kakhulu ukuthi ngifike kuleli zinga engifike kulona nje manje, ngibonga ngoba kwaqala lapha kulomfana wakhabo Lebo Mathosa mayiqala ukungibona ngirephe stradini ethi man Mali, usisi wami ufuna ukuthi senze something nomuntu, kodwa ngibona wena ukuthi ngaba wena ongakwazi ukuthi wenze nami lento le. And then wangithatha wangisa kulebu Lebo wathi hayi man, shaya amalayinyana, ngashaya amalayini, hey vasi yona nasi yismeyina nasi, yeah. And then uLebo wathi hayi Mali, awusahambi, uhlala khona la ekhaya. Kwaqala lapho-ke ukuqhubeka kumusic wami. Yes.
And then your upcoming album, tell us more about that. So is the sound all the same? Is it Kwaito throughout? Why this album? Is it to inspire people? Is it to heal? What is the message that will be coming from this album?
Yeah, again ngisho ngithi yabona mina mangabe ngicula ngiyathanda ukuthi bese ngimuvisa nomzimba, yabona ekhaya njengoba ngichazile ukuthi besingabantu besonto, so ngase ngithi hayi mana, ake ngingene kulo music weKwaito ngoba ngiyithanda iKwaito, ngithanda ukuthi mangicula nje bese ngimuvisa nomzimba, ngidlale kancane, hayi ngisazobona okukhulu, yabona. So yingakho ke ngithe mangenze umusic lo weKwaito, uphetheke izinto eziningi, ingoma zothando zikhona khona la. Yes, siyajayiva futhi khona lapho othandweni, siyajayiva futhi nemessage futhi ukuthi hayi man, abantu mabaziphathe kahle.
I understand that you're also MC and motivational speaker.
Yes.
How do you balance all that out? Because I know being a musician can be pretty hectic. It's bookings, you in different cities all the time, you know.
Yes.
How does that then, you know, help you balance out your life and all the commitments that you have to do?
Again, ngisho nje yabona izinto zakho zizohleleka muhlezi uNkulunkulu. Mina ngumuntu osontayo vele. So izinto zami ziyahleleka, ngiyakwazi nje ukuthi ngihlele zonke izinto zami enkonzweni, ngiyashumayela futhi. Yayibona, so ingakho ngithi izinto zakho mangabe uhleze nje uNkulunkulu ziyahleleka, uyakwazi ukuhlela izinto ngesikhathi.
All right. Yes. Your message to South Africans, what can we expect from Mali?
Yeah, abantu abalindele into esezingeni eliphezulu kakhulu. Bese ngithanda nje ukuthi ngikusho lokhu ngithi ikakhulukazi kuntsha yase South Africa. Ngicela ukuthi bafowethu nize nazi nje ukuthi fanele ukuthi nibe nenhlonipho nokuzithoba, bese uyakhuthala ekwenzeni into yakho, lokho kuzokwenza ukuthi uphumelele kuyo yonke into efisayo.
All right, thank you very much. That is musician, MC and motivational speaker Malibongwe Sithole, known in the music circles as Mali, speaking to us about his love for music, his latest offering titled Sbizelwe. His full album titled Malination is due for release this October, so stay tuned to Morning Live to hear more music from the talented Mizo. All right, Mario, queen of the circus, veteran